kunyangwe maindi wanzira misozi enyu kuti ndisaione ndino ziva tukawachika tume moyo we mainzwa kurwaziwa ramangwana revana vanga ramangwana revana vanga segondo rinorindira mazaya maiti dzivirira kune zvakaipa oh mama pasina pekutangira Kititi wanecho wiri Zaisa wanyore Makashingirira Makatsungirira Makamira mira